guys mumeze gute mumeze neza nizere ko merewe amahoro bivanye n'umwe wese aho aherere ni wa mwigi mwanyu kandi Lorshan nagarutse imbere ya kamera ya Indundi TV uno musimo none rero uko ndi kumwe n'umutumi asanzwe abikora neza muri entertainment cyane cyane mu kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana benshi ndazi ko mu muzi kandi mubona yuko ashoboye ico dukene cyoco nuko mwubandanya mu mushigikira nk'umurundi kazi wacu ni Alice ni bide
so
meze neza
meze neza
uraberewe Merci beaucoup. Muga tukiringanye n'abasho kunda mukiriza abakunzi ba Niyo n'abakunzi ba Indundi TV.
Sali meze neza. Bo ndashima Imana nizere kumura
amahoro. Wow. Alice tukiringanye ne uri kuravuga umenga ofise ijwi ritandukanye n'uko uri kuraririmba. Ubigenze gute kugira iyo uri kuraririmba ugire ijwi rigororotse kandi giza cyane.
Bo nibaza ko nakigoye cyane kirimo uretse ko muri imisi kubera kuma eglise sanzo ndimo ibikogo bari byinshi plus urimba cyane uvuga cyane usanga ijirigendera hinduka
mbiga wowe aho ukorera mu eglise wo ufise umunonyo uvuga nk'umu leader yoba agutwa cyangwa wenyene aho ushitse urashaka kuvuga ati je ndashaka kwifasha kugira ngo rore ijwi ryanje
na uhari ahubwo ni je ndumubide muri eglise ariko mbonye numfasha turakorana cyane nawe nkamuburenganzira kugira ngo nawe nkarabe ibyo akora komsa biratuma umuntu agera handi hano
Alice n'umuntu akunda kuduha indirimbo gahoro gahoro mbiga hubu hoho tumenyere yuko Alice azobandanya duha indirimbo imwimwe cyane tumenye yuko tuzoturonka indirimbo nyinshi zitandukanye zivuye kuri wewe
Musanze muri imisi sindi ko ndakora cyane ariko hari impamvu nibaza ko vuba ndatangura gukora hari ibyo ndiko ndapanga kandi bifise bo inyungu kuri jewe no kuri mwese kandi muzewe na kwari impamvu nayo narahagaritse
ko tuzi abajene benshi bangana nka bamwebwe usanga bari hebeye indirimbo zo kuririmbira urukundo bakaririmbira babo canke ibiki nibiki uwe vya kujemo gute kugira wiyumvire ko ushaka kuririmba indirimbo zo guhimbaza Imana mbega n'umuntu yo barabigushizemo canke niko wavutse ufise umuhamagaro w'Imana
nibaza ko ari byo namagariwe namagariwe guhimbaza kuri imidimbo zimbaza Imana izo zindi zirahari ndazibona ariko nibaza ko ntabwo ari umuhamagaro wanje
mbega wowe ahugeze uri mu gospel no yuhe musani wowe urabira ko uvuge ati umusani wa ndamurabira ko akaba example kuri je
ni benshi ariko uyu munsi nibaza ko bose ndavyo ukoga vyabo nkabishira hamwe no vuga benshi ariko mu munsi ni Alice nka Alice nawe ndi kwandara ahubwo ndayikuga vyanje
mu myaka 3 canke mu myaka 2 twitege yuko Alice azobageze kubikogwa vyiwe
byereke buririmbye bizaba vyagutse cyane kubera ko haraho narinde jo haheze hari naho ndi uyu munsi kandi afite akamaro niyo mpamvu ninzi neza ko nemeza neza ko mu myaka 2 mu myaka 3 hazobahara kandi karusho
mbega ubu hoho kumaze igihe kitari gito utaduha igikorwa gishasha twitege igikorwa gishasha canke tubandanye twicara tuzorindira umunsi n'umunsi
uyu munsi sindajya mu studio ariko mu minsi imbere ndajyayo hari ivyo ndiko ndategura hari ikindi kire ndiko ndategura bivanye n'ubuzima na rimwe cyo nubwo ndi mu uyu munsi
Alice n'umuririmbyi kazi aririmba gospel kandi akaba afise impano yijwi aririmba neza ariko kandi ubundi buryo tukamubona ariko akina comedy mbega muri ibyo bintu bibiri ukora nta ntambamye uhora ubona ukunda guhura nayo kanini
oya byose ndafite umwanya kandi byose ndabikunda urumva iki ikintu gikora gikunze nshaka kwibura umwanya nta ntambamye zihari uretse zabayemo muri ninjira muri comedy nk'umurimbyi akora gospel zarahabaye kandi nyinshi ndacika intege ariko uyu musano barantahuye
mbiga hoho uko kuntu abantu baca batangwa kukwiyumvira nabi ugitangura guki waririmba gospel ukaca winjira muri comedy kandi tuzi uko abantu usanga baririmba gospel abantu bari serious cyane wivyo kujemo gutukugira ucutamwe no gukina comedy
antuka muramubona ko mba ndi sœur indi sœur yeze cyane no muvyo mba ndi ko ndakora kunza mwo gute nibaza ko bon no gushira amanga gusa nagize ugushira amanga kumva ko notinyuka ubundi bwo ntivyari vyoroshye ariko uyu munsi wondi nibaza ko byinshi ego ndu muririmbye ariko menshi ntibazi ko ntibanzi ko ruririmbye uyu munsi hari nabaza gusanuka bumvise ngo ndu muririmbye benshi banze muri comedy ni kuvuga ngo ndabiha gaciro kwera ko haravyo vyankwaye na vyanshize
Alice uri kurakubona uri kukina comedy akacha kubona uri kuririmba gospel ni ibintu bitandukanye cyane mbiga we hagati yo kuririmba gospel no kuririmba comedy niki kintu cambere ushira imbere kiza imbere y'ikindi
comedy zanshize hanze cyane uburimbye ariko buntu hari inguvu gukora indirimbo biragoye ariko comedy no gufata zijya muzu nyene mubona mba nambaye ngashira musako hoshe ngavyuka saa 10 n'imwe ngajya kuri terre tayari twa turahejeje
ariko gospel
bisaba kumanza gupanga karera n'umundi niko ndiko ndapanga uramanza
ibyoroshye
gusa indi mbandi biragoye video uraza amafaranga ni menshi hari tuba dutinya bukeboka ariko avuga ati ntako nino gupambana twarakwikiko gaco cyanze
mbigaho ubu uririmba gospel kandi ukaba ukina comedy ubu ufise umuntu aguhagarikira mu kukurihira uburyo bwo muri studio cyangwa video
nawe hari
urifashe bigenda gute
ni byoroshye byoroshye nyene niyo mpamvu wana dutebaga tumanza tugateba
Yeah. Mbega hoho urifuza yuko Alice uno munsi yoronka umuntu hamuhagarikira ku kazi ke ko kuririmbira Imana.
Ah, si ntawo vyanka ariko bivana urashira kubijya mu kibizima mpamvu yabigiyemo bigusubiza inyuma kuruta uko waruri. Na mu gihe giheze nari ndabirimo ndabivamo.
Mbega hoho Alice mu kuririmbira Imana cyangwa mu kuririmba indirimbo z'Imana abikora nk'akazi cyangwa abikora nko kunezereza abantu ashikane ubutumwa ku bantu.
Icyo gikorwa rero iryo jambo novuga ngo bujya na Bible bare turayigura ntabwo tugenda uko nyina kaduha Bible kandi ari mu ijambo ry'Imana nibeze ko icyo gikorwa bwa mbere n'umuhamagaro w'Imana ndakora nk'umuhamagaro w'Imana nk'umuhamagaro na donc nakuze navutse numva afise umuhamagaro kuri imba indimbo zimba z'Imana kandi hakaba nuko ndi kuntu novuga ngo ushigikiye ni byiza kubera ko muri studio dutwara amafaranga video na amafaranga dutanga nituko turacuruza ariko nawe nk'umuririmbyi hari cyo tuba dukeneye kugira ngo tukore natwe bikunde tujye muri studio turi imidirimbo
mbigaho ubu Alice aho ageze urashaka kutubwira agaciro we wakuye muri comedy
wowe amenye kubera iyi
comedy
bon ubwa mbere bwo ndafise abantu fise abagenzi benshi fise abakunzi benshi fise abantu be icyambere nabantu vraiment ikigira kabiri nibaza ko umunsi ntameze ko nari meze ejo haheze ejo haheze stress zari nyinshi ukenera akantu kakabura ariko uyu munsi nimba no bana nakubiswe basi mbwira boss ati mfasha kweri je fumungurana na 50,000 nkabanda ya rose nibaza ko kabisa agaciro karahari
Mbega hoho mukubona uririmba gospel kandi ukabukina comedy. Mbega mukukuririmba gospel kujya kuntu tusanga wa postinze izige ndirimbo zo kuri channel ya YouTube. Urabona yuko gospel igufasha nawe nyene kuronka ajya ama views cyangwa bajya abantu bagukurikirana bice muri comedy kugira abazi bakurikirane indirimbo zawe.
Si cyane ariko kwamaze kumbona cyane kubamaze gushikira uburimbi bwanje. Nibaza ko byose ni mu nzira bizoza nibukebuke uburimbyi ntabwo ari cyane nka comedy ariko bizoza ni bikorwa nzo ndiko ndabaha nibaza ko hari indi ntambwe niteze gushikako
mbega hoho uri muhira hagati yo gutwenza abantu canke kugumuririmba nikiye gikorwa ugumukora umwanya munini uba uri muhira
byose ndabikora
ugatwenza abantu ukaririmba
sindabatwenza mvuze hari abatwenga nki nkaburi kurimba ndabikora kenshi yumva nibwo buzima ndimo ariko no gutwenga no gutwenza abantu navyo birabamo kuko nibwo buzima tubaye
Niyo he muririmbyi aririmba gospel ari hano ha mu gihugu cha cy'u Burundi wifuza yuko umunsi n'umunsi muhazogera ukakorana nawe gikogo
si cyane sindamubona cyane abo nifuza harabo twakoranye ariko uyu munsi ntabwo ari cyane nawe mbona cyane n'utwokorana
Mbega ho haramaze kuza ugwaruka rukiri ruto rukakubwira yuko ushaka kurufasha aho wowe ubugeze ukabaha support mbega yo ni he support umaze guha ugwaruka rumaze kuza kugusaba support bivanye wowe naho ubugeze
barahari kandi aho bikunza turakorana ndabegera ha muri mu buririmbyi ha muri comedy vraiment icyo kuko turagikora yego
ugikora wowe cyangwa mugikora muri team yose
no yaje asanga Alice umva no mutwa mwitimo gute iri ya nindi family ya nta ntofa kwinjira nyene ni nka kugya mu rugo rw'umuntu haba kugira ngo hashike haba kwanza ba biganiro hajya no hashika gute vyogenda gute nibaza ko jewe ni jewe timu ni timu ya
nake ka jambo kanyuma Alice yobwira abantu bose bakunda kumukurikirana muri comedy canke mu ndirimbo ziwe yama ashikiriza ka jambo kanyuma bashikiriza niba ari kubabwira yuko bashaka kwitega igikorwa gishasha muri comedy canke muri gospel
bo nibaza ko twa mwambagije ari two nari mfisenye nanje ndagomba kwishura ariko nibaza ko kubakomeza kudukirikirana kutuba hafi kudushyigikira muri imisi baratubaza cyane ko teko turabona comedie ariko nta musimo tugeze turi gukina nta musimo tugeze turi gupostinga uretse ko benshi bari bamenyereye kuzibona ku mafibi hari amapage nabonye aho rapostinga kare cyane uyu musimo natari ko rapostinga niyo mpamvu rebe cyafite ibyo bibazo turakora turacyabakunda turacyifuza kuba ibintu byiza kandi bishasha bimeze neza komeza mudushikire kandi mudukunde bisigaye ni kuririmbye bwanje ndumuririmbye hari batabizi benshi ariko nibaza ko bo hose mu shikaye mu karaba
yego
mbega hoho Alice ubu ahugeze ube ni ubuyandikira indirimbo canke urafise umuntu yamagufasha mu kwandiko
ndiyandikira
wenyene
nibihora bikugora nk'umwanya canke amajambo huye kure canke ubu yafise menshi bivanye no kumwe n'ukunda gusoma bibiri
ibintu byose bikuri mura bikora napanze ati ndafise gahunda yo kujya kuri gukora nibaza ko abarimbyi bacha banyumva birashoboka cyane
Alice genda gushimiye cyane
nawe ndabashimiye
nizere ko nundi munsi nitwa gutuma kuzotwita aho ngo twitabye
nubwo wambwira ngaruke mu kanyandazo yetse ko nakerewe ngiye muri repetition
gufasha abandi mugura bikunda urumva nyine kubikunda
biragyoshye sana
nindo koze kuhamba ipantaro kandi ugirije muri église
ngiye muri repetition nubwo mukiri ubanze
nkwanda gutiza igitenge birakunda bya ariko
nta kibazo
Meko tuzi ama église menshi usanga abuza abantu kwambara amapantaro ibintu bigufi. Église ya nyuma y'inavyi babuza.
Je nawe rero ndacha muri hasi kuyambura nimesha kwenda yambura.
Oya je nako ndakuba.
Ndacha kuyambura.
Merci beaucoup. Gusa rubere. Yo. Atango gukina comedie. Merci beaucoup Alice.
Ndaho ngakoze.
Guys, rekere tunabashimira abantu bose mako mu mwafashe uno mwanya mukudukurikirana natwe ari kumwe na Alice Niyo. Icyo twobasaba cyo cyo nuko ari umuririmbyi wacu asanzwe aduha indirimbo nziza cyane. Ukine kumukurikirana nyarukanga kuri channel yiwe ya YouTube ubandanye umukurikirana umuhe support nk'umurundi kazi wacu. Kandi murazi yuko asanzwe akina comedy neza cyane. Kandi naho nyene naho abari ko razikina abari serious nkuko yama imisho. Numyigemere tubona yuko ariko arakora kandi aratubwiye ati yuko dushobora gutegereza mu misi Iza azoduha igikorwa gishaje mubandanye mumukurikirana kuri channel yiwe canke muce kuri Indundi TV mwirabire ama comedy meza cyane yamakina turabakunda cyane kandi murazi ko twamatubazanira ibintu byiza kugira mubandanye mudusupportinga murakoze cyane